Kwa mara ya kwanza, Tanzania, tunatambulisha World Debit na Titanium Mastercard. Na bado, NMB Bank, karibu yako.